Ukuzala kuzolula and we all know that ukukhulisa umntana akukho lula mara konke kuyadlula ukwenza abortion ayisiso isombululo and ukwenza abortion kwenza ubomi ubulala njani umntana ongenasono mzali ngaba ngomntana wakho unamibono la ngamazwi amafutshane endathunywe nguthixo ngamazwi obulumko kwizulu sisitshixo ilizwe liyaphalala mangelihlabele mgama ngizamuza gabalala ke nzama ukungagxeki lungise phanaphaso ncela ze ningatyeki abenzi abhoshini neno elo linyala nina nibulela umphefumlo ngenatyala kukho abangazali ngosengaye waphise ndizanto ziyagezana bebekhona baza kusiza ubomi esiphila kubo thixo ngathi ishi nyembezi ziligazi ntela ninikithisha amabhinqa kalilizwe hayi ngokhupha iziswa
Lombe uyitholeyo ifana nelinyi.